What do you want from me?
Cause I'm here for you all the time.
All the time.
Darling, what do you want from me?
What do you want from me?
Cause I'm here for you
Yeah,
chill the end. Bang bua bang khoga khoga fa se bang pizza ka maina barke barke rile bara ke o tsanele ke dilo tsa di maso but o se ke wa barretsa ke motho wa gafa I'm a new man ke ka khile ga ke yole ke kopolo tsa chaka le go bua ga ke bua ke tswelela na pele ko morago ga ke bua ke iko di le methala ga ke gatetse o di khala bona ke o tsepisa never ke go letsa le ratela me mama ga le pele la tsholo mbulele pele ke go bontse ke feditse ke dule mana neng ke mogolo ke bakile